E hi a rau tāngata I pō I atu ki te marae o Pariroa I ngā rangi whakatānei ki te whakanui I te huritau whātekau I te titonga o te waiata rongonui nei o Poi E nā te karapu Māori o Pātea I waiata. I haere Regan Paranihi ki ngā whakanuitanga a nei rā tāna pūrongo.
Koe whakamuri kia whakamau mahara I te wā I rongo nui ai tēnei waiata. I te reo Māori ki te ao.
I te tekau mārua, erituru kōka ki I te tau 1908 tekau mārua. I tito te waiata Poi E engoi. He rā waka mahara hoki nei a Twini Ngāwai.
40 years for Poi E, but we say it's about 62 years since the Māori was first introduced to us.
He wā hoki puare te whatū manawa o te karapu Māori o Pātea ki Aoke.
It was recording sessions and we had to have sleepless nights and travelling was continuous. Through that we went around the world.
I roto hoki tērā I te ripa tau wārai, I tata mau ai te reo Māori e te waha o te parata.
From that period with Napi in tow, so to speak, came in, he wrote waiata pertaining to people like Mungo Jerry, the ones who had all the up-to-date tempos, so he would write Māori words to it and then give it to us and we would sing it around school. That was, for me, the beginning of the Pātea Māori Club.
He ore-oretanga I kitu I te reo mo tēnei whakareanga.
Not only has it given us the reo, but it's given us total confidence. If it wasn't through the arrival of Napi Waka not coming here, we wouldn't be where we are today.
I tōia mai rā ēnei whakamānawatanga I ngā kai haka, no pāhaki, no mamau anō hoki.
E nui ngā tātai kua hoki mai, a ko te oranga, ki tētai ōhaki o mātou nei tupuna nei, a o tira ki te hunga pakeke o te wā nei.
He wā hoki kia whakamana I te inamata, mā te poipoi I te ōhaki.
Today is a day of learning, te reo, me ona tikanga, and what we were about to this generation.
Kia whakaora anō, kia tuku anō e nei waiata ki te ao whānui.
He tuatahitanga tēnei, ko te manako a e nei mangainga, kia ohi te kaupapa, hei puna waiora, mō a rātau raukura. Regan Paranihi, te karere.